Sanibonani molweni ndinamkela ezase TV ngesiXhosa. Usibongile kuqhubekile ke thetha nomama Mphetheni emcenga ke etsho ke uba uyavuma uhlalele nokwenzo kodwa ke le yenziwe ngoanti bakhe naye into abengayazi liyokuziswa kwakhe pha and yena zange walala nokwenzo useyintombi nto. Uthe ke uPhetheni asakuva loo nto waxelela inkanyamba uba ilungise i-guest room for usibongile. Ithe isithi wathi hayi bo madam uShinkanyamba wathi uPhetheni ndithe lungisa i-guest room. So ke usibongile uye walala kwadlameni. So ifemeli ke kakwenzo ihlalile ke idiscasa le nto kaSibongile nale nto yezinkomo ziyi-6 ezifunwa ngabantu bakulo Sibongile. Uvusi ke ebhizi ebuza ukwenza uba uyenzile nawe nale nto nale ngane. Emkhumbuza ukuba kaloku ubuhlala naye lo mntana ukwenza uthe leyo into yena akaziyiphendula kuba kungoku bona benza ngathi bayifamily eright and ke ethi kukhona into ekuthiwa yi-self control. Watsho ethi akazuhlalela le into yena ngoba kungoku bahleli apha badiscuss umntwana wabantu abamgxothe okwenja and ngoku sibhizi apha siyamdiscassa ngathi yinto nje engabalulekanga. Phetheni ke uthe yehlisa umoya kwenzo usibongile uright ndenze sure ngaleyo into. Wathi kwenzo ithatha up ke leyo ma into. UPhetheni uthe ndizilungisile iindlela zam ndenze into izinto ngendlela eright nawe uzozibonela. So nanjengaye bekade ke ethule ungenelele buza kuba senza njani ke ngoku siyabhatala okanye. Uvusa uthe kungcono bathethe notata omdala kwizinto ezifana nezi. Wathi njengayo thina sizothatha i-decision sibe sesimxelela ke after. Uvusi ke uthe okay ke kodwa ke sikhona na isidingo sokuhlawula le ntombazana ngeenkomo eziyi-6. Waye singavele sithathe bonke ubuhlanti siyohlawula lo mntana. Unjengaye uthe hey hey sekwanele. Aba bantu bathe bafuna iinkomo eziyi-6 zobanika zona ke finish. Ukwenza uthule nje uzihlalele mane ninikini intloko qha kangatsho nelimdaka mane bajonga nje. So usibongile ke nokwenza babonene ke apha kulokwenza ethi ke ukwenza ucela ukuxolo ngesenzo esenziwe ifamily yakhe kuye bekungamelanga nokuba mphathe ngoluyahlobo. Usibongile ubuzile ke waxolisela ifamily yakho wena uzoxolisa nini ngendlela ondiphethe ngayo. Waconfused ke ukwenza ethi mna yaphinde yabuya ingqondo into yoba ucinga uba uthetha ngantoni. Watsho ke into yoba bendingazi uba kunzima nolibiza ke igama elithi nomalanga emlonyeni wakhe ukwenza. Usibongile uthe okay now that ke sendiyazi uba kwenzeka ntoni. Ulindele uba yonke le nto ibe njani. Ulindele yonke into ibe right. Ukwenza uthe yena usenethemba lokuba ngenye imini usazomxolela. Usibongile uvele wamshiya elusizi eme kanjalo. So inzima nje into kakwenzo noSibongile asazi noba izawuphinde ilunge na. Kodwa ke ukwenza uyamthanda uSibongile. Kanti noSibongile uyamthanda ukwenza into nawe uphoxwe sesisenzo sikanomalanga somntu ukhulelwe. Ikhona ke imvula engathi izawunetha kugcina. Ugcina ke bekade ebhizi ziqala ngento kanomalanga inguye noPhetheni wade walibala ngowakhe umtshato. So ngoku kukhona ukuvuka okuthile. Uqalile ke uqale yonke le nto mhla ehambisela uVusi ilantshi. Wafika uVusi sele esitya ethi uphiwe i-PA yakhe ukutya. Ethi mzisele njengepleyiti uThixo le-PA ivele yamthengela ilantshi yabe seyingena ke intokazi ngexesha bahleliyo izise idrinki. Uqale apho kumnqwazi kagcina ukungaqini ngokubona ubuhle buka-PA nendlela anxibe ngayo nokuthi caba bekumele uba kuconsultwe yena ngokuthathwa kumntu ozosebenza nomyeni wakhe. Wathatha naloo drink ethi uyazazi uba awuyisili mos ikhuku. Waphinda uVusi wathi uya kwi-event ke kwenye late ethi apho uthe ugcina isithu uzohamba naye wathi omnye no akasozukwazi uhamba sobabini kuye abantu be-businesses pha. Hayi ke ude wakhalaza ke kuselibuyile indoda exela uba indlela asele emkhupha ngayo kwizinto zakhe zomsebenzi ingathi selibele uba uncedwe nguye uba abe kule position akuye. Hayi ke uVusi wamxelela iindaba zakhe uba hayi lo msangano uqalayo mna andinawuxesha lawo ndibhizi izinto zomsebenzi akazi uba kwenzekani apha kuye. Nabo ke ugcina nonomalanga behleli bezincokolela apho kunomalanga ethi yonke le nto yena ngoku iyamsinda ngoba bubuxoki uthi uzoqhubeka kanjani ethi wakha i-future nokwenzo ngobuxoki. Ugcina umile uthi akulilo ke eli ixesha lokuzisola ethi thathi sazele usibeke ecaleni. Uthi kunomalanga okay, if ndiyaqhubeka ke after 9 months ndizowenza njani. Ugcina uthi yimamamela ye yaleqa ingqondo kanomalanga ethi hayi ungandixelela uba kanti ufuna ndibe umntana womntu. Ugcina uthi hayi asikho apha qha, wena funeka wazi uba emhlabeni ufumana le nto oyifunayo njengangoku wonke umntu wazi uba wena ukhulelwe. So wena zama indlela yokwakha umntana nokwenzo, wala kunomalanga esithi no, hayi I think mna ndizobaxelela inyani. Igqirha elingugcina lithi emva kwayo yonke into endikwenzele yona undibulele kanje, unomalanga uthi hayi yonke into yonakele ngoku, uThixo uyazi kwam uba ndiyamthanda ukwenzo kodwa nothi ngale ndlela endimfuna ngayo ngoku. Wathi ugcina kulungile ke kodwa wazi ukusukela ngoku yonke le nto bekuyi-idea yakho. Wothi kunomalanga esithi i-idea yam, ugcina wathi ngubani kanti oxelele ilizwe lonke uba ukhulelwe, ndim okanye nguwe. Wavele wakhamisa unomalanga ejikelwe ngugcina okwenyama esiswini, uthi nje i-idea yakhe akasayifuni nokuyingena ugcina keleyo. Andithi ngokuyabona uba niyakho ipleyiti iyachitheka, libelele kujonga ipleyiti kanomalanga. Sazi ke uba kokwenzekani. Enkosi, ndicela siqhubeke sisubscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.